ubuholi obuphezulu ku-ANC bubhekene nenkinga yokukhuculula inkohlakalo eyenzeka uma kukhishwa amathenda ezinsiza zokulwa ne-corona. Izingane zabanye abaholi sasihlomule ngamathenda e-Free State nase-Gauteng. Unobhala jikelele we-ANC esimahashule uthi akuzona zodwa izingane zabo ezihlomule ngalamathenda.
We must know black and white who has received whether is a son of Mahashule or not of any politician all these things must know because there are people who got these things probably legally correctly without networks and connections and what have you.
Ungqongqoshe wezobulungiswa uRonald Lamula uthi luzocutshungulisiswa uhlelo lezinkampani ezihlomule ngamathenda wathi yize zikhona izikhalo asikho isigameko la kutholakale khona ukuthi kunabaholi abasebenzise amandla abo ngendlela engafanele.
On the conflict of interest, whether there is a conflict of interest that we have identified at this stage, we have not yet identified any. And as and when it arises, when this list are being published, members of the public will be welcome to play their role if they observe any conflict of interest, but we don't have any that we are aware of.
I-ANC eGauteng isimnike ikhefu lesikhashana owengamele ezempilo kulesi sifundazwe uDokotela uBandile Masuku kanye nonkosikazi wakhe uLoyiso Masuku njengoba bebhekene nezinsolo zokuba nesandla enkontilekeni eyanikwa umyeni okhulumela umengameli wezwe uKhusela Diko. NginguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.